mugihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa.
Bagenzi n'umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza, uyu munsi tuzakurabira hamwe intambuko zidasanzwe zituma isezerano rishasha riruti rya kera. Ariko mu nkundire bagenzi, imbere yuko dutangura ikiganiro cy'uyu munsi tubanze twishire mu bako y'Imana mu gusenga. Mwami, shimwa cyane kubw'urukundo rwawe, kandi hezagirwa kuba wemera yuko igihe cyose abana bawe twama turonka ijambo nk'iri ridasanzwe. Rema gushasha imitima yacu, kandi iri jambo ko rivugwa ritubere ikimazi mu mitima yacu, rishikanaho wifuza yuko rigera. Mwami, uyumva wese umugire igikoresho cawe cyo kurishikana kuri mugenzi wiwe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi udasanzwe nk'uko nari mpejeje kubivuga, turabira hamwe intambuko zidasanzwe zituma isezerano rishasha riruti rya kera. Bagenzi, tubanze dusubira inyuma gatonyi turabe bimwe mu byo twabonye mu isezerano rya kera. Igihe Imana yakura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa maze irikira bajana mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani hariya ku musozi Sinai, Imana yabahaye ibyagezwe nk'isezerano ridasanzwe ibahaye bagera. Ibabwira ngo nimwitondere ibyagezwe byanje mukantahura yuko ndi Imana nabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja, maze mukareka ibibi byose mwari murimwo mu gihugu cya Egiputa, kandi mugakora ibyiza iby'uyu munsi ndabagera. Nanjye nk'Imana yanyu nzobayobora ndabashikane mu gihugu cy'i Kanani gitemba amata n'ubuki, aho muzoronkera agakiza. Bagenzi, ibi nk'uko umuhanuzi Yoweli abivuga, Abisirayeli bari bafise isezerano ryo kuzoshikanwa mu gihugu cy'i Kanani bakabaho mu munezero babayeho neza, maze ngo amahanga yari kubagirira ishavu, amahanga maze kubagirira ishavu hama akaza kubatera, aje kubatera ngo niho Mikayeli yari gucaza kubagwanirira, maze agacagwa muri iyo ntambara gucungurwa kw'abantu kukaba kubonetse. Ariko siko byagenze. Abisirayeli hariya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya kane havuga ngo ubu butumwa ndiko ndababwira uyu munsi nibwo bari barahawe nabone, bwari ubutumwa bw'isezerano ridasanzwe. Ariko Abisirayeli ntibakurikije isezerano bari bahawe, baciye batangura gucura izindi mana, basenga ibigirwamana by'abanyamahanga, maze bamaze gusenga ibigirwamana by'abanyamahanga, Abisirayeli ntibagarukije ngaho, ahubwo baciye bashirako batangura kwirongorera ubusambanyi bukomeye, batangura kurondera abakobwa beza beza b'abanyamahanga basambana nabo, maze ibintu birayangara. Abisirayeli ntabwo bagarukije ngaho gusa, ugenzi nagenda kubigira ibi Abisirayeli bakoze. Abisirayeli batanguye kwipfuza, batangura ububeshi hamwe n'ibindi. Abaheburayo igice cya kane havuga ngo ikigeretswe ko bica n'amasabato yanjye, bica n'isabato yanjye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nicyo cyatumye nje Uhoraho Imana y'Abisirayeli mbaheba nkabatanga mu maboko y'abanyamahanga bakabanyaga, maze bananirwa n'isezerano bari bahawe. Bagenzi, ngo nicyo cyatumye kurako gasembwa kabaye mu isezerano rya kera, nicyo cyatumye haza isezerano rishasha. None isezerano rishasha ryari rigendereye iki? Isezerano rishasha aho ritandukaniye ikintu cya mbere ritandukaniye ko ni rya kera, akabijya karirimo bagenzi uyu munsi ndababwira, nuko hariya mu Baheburayo igice cy'8 havuga ngo ubuhoho kubera yuko hariho umuherezi mukuru ari we Yesu, iri sezerano rishasha rizokwandikwa mu mitima yabo, niho nzoryandika. ntago ari ibintu bizokwandikwa ku bisate bibiri by'amabuye cyanke ku mpuzu twambara cyanke gukindi kintu cyose ushobora gushitiga hari ukagenda ahubwo mu isezerano rishasha nuko rizokwandikwa mu mitima yabo byagezwe byari byanditswe ku bisate bibiri by'amabuye bizohindurwa bagenzi bize kwandikwa mu mitima y'abintu bizera ikintu kimwe bagenzi cyari gikenewe abisirayeli baguyemo mu gihe cya kera nuko bahawe amajambo y'ukuri y'ubugingo ariko ntago bayakiranye ukwizera ntago bayavanze no kwizera igikoresho gikomeye gihambaye mu isezerano rishasha gituma isezerano rishasha rihinduka iryacu kandi tukagitondera ku rugero rubereye nuko gusa isezerano rishasha ryandikwa mu mitima yacu kandi rimaze kwandikwa mu mitima yacu kubwo kwizera gusa ibyizigiro bica byongera bikaboneka kubera yuko ikimazi cya Yesu Kristo cyatanzwe hari Karuvari ku musaraba gituma twongera kuronka ayandi mahigwe haracariho ubundi buruhukiro hariya muri Baheburayi igice cya kane habandanya tubwira yuko haracariho ibindi byizigiro umugenzi kubw'isezerano rishasha ryaje ikintu cya mbere ni kwizera uhejeje kwizera Yesu Kristo aca ashyiramo akabijya maze akabijya ashyiramo kagaca gatuma amajambo yiwe y'Imana y'urukundo aza akwandikwa muri wewe maze hagaca haboneka bya byamwa Pawulo avuga by'urukundo ukugira neza kudakora icyaha gukunda bagenzi bawe gukunda Imana hamwe n'ibindi byose bigaca bikugarukiramo none mugenzi uyu munsi uhamagarwa kwizera Yesu Kristo maze ukamugira nyambere muri wewe Abaheburayo havuga yuko buno buruhukiro buzoshikamo abantu bamaze kumenya buno bwenge ntibabe nka babandi bafise ibyiyumviro bibi byo kutumvira Imana kubera yuko abantu batumvira Imana ngo bakore iby'Imana igomba nta bwami bw'Imana bazojamo rero nikuvuga ngo byaramaze gukemuka akajeje ngaka ndakabahaye ni kwizera Yesu Kristo gusa maze Yesu agacaguha kwitondera ibyagezwe n'Imana gucyo ntugwe mu mutego nk'uwabakera gutumvira Imana byabateye kurimbuka uyu munsi aho wumvira irijwe ntuhagare ku mutima maze wizere Yesu umugira umwami n'umukiza wawe ushobora kuvuga ngo Yesu ndakwizeye ndashaka kukuyoboka kwizera Yesu ni kuza mu ruhongore rwiwe rwera ushaka kumenya ibyerekeye ukuza mu ruhongore rwiwe rwera ushobora kutwandikira muri komanteri cyanye ukaraba ku nimero ziza guheraheza kino cigwa kugira ngo wumve ukuntu wo kwifatanya n'abandi bizera Yesu Kristo mu gushigikirana bidasanzwe maze twitegurira kuza ku mwami wacu Yesu Kristo we kwengereje vuba aho niho abacikijwe tuzoba aho niho heza twese twimirije kuja mu bwami bwiza bw'umwami mana yacu izere Yesu bicitwe uyu munsi ubu butumwa n'ubutumwa budasanzwe nico gituma mugenzi bidasaba yuko ukwiye kubyigumiza ko ushobora gukora partage gusa kugira ngo bushike no kubandi babumenye maze twese twizere Yesu kandi twitegurane nabo gusanganira umwami wacu Yesu Kristo ubwagiye kuza ubwa kabiri niba wizera ibi ushobora gushira ukuboko kwawe hejuru nkanje maze tukifatanya mu isezerano isengesho ridasanzwe mwami jewe musabyi wawe hamwe n'uyu mwene data twese tuje imbere yawe turifuza gukizwa nawe kandi turifuza yuko isezerano rishasha ryandikwa mu mitima yacu nk'uko wabisezeranye ibi nabyo duheje kubona yuko ari kubwo kwizera turizeye mwami uyu mwene data ko yizeye muremere gushasha umutima wiwe maze twese icyarimwe hamwe n'abandi ari gushikane ku muntu butumwa twese tuze duhurire mu bwami bwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Yesu aguha umugisha kandi akugire neza. kandi agwe kumwizera no kwamuri gikoresho ciwe kidasanzwe mwaru no rugendo turimwo bwo kwerekeza mu gihugu c'ibyiza.